umwongeri yatariho nababwiye ko dufise agatima ko kwikunda hatabaye rero umuntu aguma avuga ati kundane bane ibara libariguye umwami mugabo ntatambikiza hose umbo wa mbere nuhagarariye iryo hanga muribuka igihe Musa yaguma kiri manza abantu bose bagatonda kalinda bwigira tarabaheza sebuko yetiro yaraje aramuraba turapfuye mwana wa mama najare bamaze kumbwira ngo nzogwa kunzira ngo kuko ngo nije nshaka kurondera makosa y'indongozi no hasi none ko nabuze abamfasha munsi yanje mugacu tuzaza turabatora bukebuke gushika turonka barya nyene yetiro yahanuye Musa tuzobaronka ntagire ugira ubwoba ngo tuzoruha kuko rutegerezwa kumenya ko abene gihugu batunganirijwe kugira ubimenye uja muri bo bakakubwira kuko abandi babase kukubwira uca wigira muri bo mu mwami rero agigwa n'abagabo umwami agigwa n'abagabo ntushaka kuvuga ngo umukuru w'igihugu ngo urise barundi udafise munsi yawe ibibagabaga vyiza vyiza bisongerezi bica bigenda navyo bikakurabira murumva yuko aha muri ngaha navuze nti atwofata ingingo bunyene twofata ingingo biraheze abakozi b'Imana bari ngaha hari indongozi nkuru mu gihugu mu mutekano mu bucamanza dufise bose noneho namakunga ari ngaha urumva twese dufashe ingingo nta usubira kuducamwo twese duca tugenda tubona kumwe nico ituma nashatse yuko ngaha tuhava twumva ibintu kumwe base n'imiburi iburi bifume tunanira gukora mugatuvyumva kumwe murumva yuko abo umwami agirwa n'abagabo bagabo bajejwe kuca baraba yuko abene gihugu bamerewe neza batamerewe neza akarabati none dukora iki nibo bajejwe guca bereka rera abana b'igihugu icyo bokora kugira ngo ubuzima bwabo bugende neza bategerezwa kubereka kubaha intumbero bakabereka inzira igororotse nziza nico gituma indongozi zitegerezwa kuba ari incabwenge leta nkozi leta mvyeyi leta nkozi abene gihugu bashire ku kivi dukorane twese kugira ngo tugire ubuzima bwiza abo bagabo nyene bagize umwami nibo erega handi ko mvuga mwebwe mbe mwaza ko niko mvuga abandi ni mwebwe buri nga mwebwe mujejwe kuraba kwa bene gihugu bamerewe neza mu kanezego baratse nko gusanga ahantu abantu bishwe ugacyo sanga abandi bariko binywe rirengwe hajya hijya ari ndongoze ukarondera ko bababara ukabura mwebwe nyene abagabo bagize umwami nimwe mujejwe guca mwereka bene gihugu icyo bokora kugira ngo dukore tugwize umwimbo hanyuma nyene mwebwe abagabo nyene mugize umwami nimwebwe muteza kubungabunga itunga ry'igihugu abene gihugu rijya tunga ryose Burundi ni gwaba ibi byose no kuvuga yuko abene gihugu bose bateza kubona ku bintu byabo bibungabunzwe neza kandi rero dutegereza kubisangira ataho usakoranwa n'uwundi mu mahoro abo bagabo nyene bajejwe guca badutunganiriza neza nico gituma rero indongozi itegerezwa kuba intungane ihuza umuhuza ahuza abana b'igihugu ubwo turi kumwe n'umuhuza amazi iminsi bamvuga cyane ndiko ndavuga none umuhuza indongozi ikoze nk'uko mvuze ninda zosura kujya kwitwara ku muhuza umuhuza nabazocaja muri izo ndongozi nazo ziriko ziragirira neza bene gihugu ntazo bakira umuhuza none ahuza nde nande twabaye abavyeyi twese murumva yuko indongozi itegerezwa mu mutwe kumva ko ari umuvyeyi hakurira ku rutarurire ku rutoki mwumvise ryatunga ry'igihugu wewe uza gufungura abandi wabonye ko abana b'igihugu bose barose aho niho bazogira ubumwe bose bavuga ngo paparaje jewe dawe ahora du atubwira ngo iyo ngo umuvyeyi ngo atashe ngo afise uruboho rw'inyama yasumye neza ngo abana bose bacavuga ngo bisa dawe yote acha yitwa umuvyeyi none wewe uzo umuvyeyi gute ari bubanza kwiha abarundi rero indongozi za kera zashatse vuga ngo kitazi cy'umugabo gisigariza abana kitahaza abo barabakera uno munsi nitube hakurira ku rutaro turire ku rutoke ntubirabe ngo ni vyishi turavuga uti biraharuye ndabigabura gute ntuvuge ngo manze nihe umuturi wanje ubwa kabiri urumva twahereye ku mwami agirwa n'abagabo ariko uwo mwami nyene mumenye yuko ari kizigenza mu mutekano kuko ni waraba kwa bene gihugu batekaniwe umuti muri munda kugira bakora umuti muri munda no kuvuga yuko niwe ategereza kugira zangabo hakaba ingabo ziraburube rw'igihugu hanze kugira ngo nihagira abaza kuducamwo nihagira abantu badutera ngo dusanzare murumva ko ari kizigeza kuko azaravuga ati ntwazangabo mu gisoda araba bimeze gute igipolisi bakaraba yuko atawunyanganya utundi atawuhonyora kuwundi rega kubera wa mutima wo kwikunda umwe wese ashaka gutwara utwabandi avuga ati choto matukazi wanje rero uburongozi bujejwe ko buca buvuga buti ahageza ha wewe nturenge akarimbi nico ituma leta ariyo ihagararira neza amategeko kugira ntagire uhonyora kuwundi nico rero gituma abajejwe umutekano aribo bitwa umwugariro w'igihugu bati bamenya nabo cyo bajejwe umusodo mu police ateza kumva ko ababayi yabonye umwene gihugu adatekaniwe mu mutima akumva ko ari umwitwarariko ntajyame ndabikunda no munsi rege ibindi ko ndabivuga kugira tumenye turiko dukora ivyo twategereza gukora mugabo tumenye ivyo turiko turakora ivyo ari ivyo ukumva kudatekaniwe iyo hari huri kwa radogo yuwundi rege muri ayo macako biraheruka bace baza ngo hapfuye abahutu cyanze abatutsi wumvise atari mu bwoko kwawo gacu ja kwijyamira ngo ntangora ari kuno munsi duhinduke tumenye ivyo ari byo urundi gwego gw'uburongozi rukomeye cyane n'ubutungane ahatagira ubutungane byose birapfuye ugwego gw'ubucamanza ni ugwego rukomeye kuko turazi yuko aha amagihugu cyacu ntituri mwijuru tuguma twese dukora ibibi turakora ibyiza n'ibibi shetani yamarihiri iyo rero umwe acumuye abacamanza bari ngaho kugira bahagararire igihugu bahagararire abene gihugu nico gituma bategereza kuba ari abantu nabo b'intarumikwa umuntu acumuye icaha gikozwe akamenya ati iki cyane cijara dutegerezwa kumenya uwagikoze mukagira itohoza neza uwakoze icaha gategerezwa guhanwa kuko adahanwe uwagikoreye ejo uwagikorewe wewe aba yabonye uwakimukoreye azokwihora nimwiyumvire rero ubucamanza aribwo buciye bucurubaza rwa ngondagonde ingene aribwo bukwega indyane mu gihugu burya mu Burundi iyo abakoze ivyaha bahanwa uno munsi ntitwari kuja muri bijya byo raba uno munsi ngere dukanura amaso tuvuga tuti none tuzobisohokamwo gute kubera bitahanywe muri kahise raba ingene bitubereye umuzigo ndabasavye abacamanza ibi bibikoga uno munsi ntibitubere umuzigo muri kahise ntibize bibe umuzigo w'abana bacu tubihana ubunyene kirazira kubona ngo ko ari naka yakoze ikibi ngo yoreka ndenze ku ruho rw'amazi ngo reka ndondere ubumusubirira mu kibanza uwakoze ikosa narihanigwe nihagira icana kimwe cijana kidahanywe kuko reka ndabereke uno munsi umuntu akoze icaha ukamureka uzokora icaha ejo ntumukoreko nawe nyene ko wase guhana uno munsi uyu nuzokora ico caha nyene ejo ntumukoreko uzogikora hirya ejo ntumukoreko mu nyuma ntikikiri icaha nico cisha Burundi umuntu yarica umuntu ngo ntangorane ngo kwa rujya pfuye uwakica umuntu urya ntangorane impera n'imperuka ubwicanye bucabo bubuhizi utica umuntu wamenga nturu umuntu kuko iyo wishe niho bakwemera kuri umugabo twaraciye mu mbyago twese twabibonye ingene umuntu ahejeje kwica umuntu ariwe yagenda aragayagaya mu ibarabara ko ari wakomeye cyane ubucamanza butegereza kumenya guhana ntihagire icyaha gikogwa ngo cijane dutegerezwa kumenya kutagira nkunzi kucaha uwari we wese agahanwa kuko yakoze icaha guhana icaha ubwa mbere birimwe ibintu bibiri harimwo kwihaniza uwo muntu yakoze icaha kugira ntazasubire mugatwe guzubona ngo mugirire ikigongwe ntuze yishe umuntu mugirire ikigongwe ntangorane urya yici umuntu nawe niyaca yihorugira gute murambaza abacamanza nti nimwiyumvire nk'ubuciye rwa ngondagonde ngo ugize umutima w'ikigongwe ngo urya natahe ntangorane hanyuma wa wunda kabiraba ati nubundi ejo ubuyagize ibi ejo azonyica reka rero ndamwitange kuko nabonye ko atarutura atawumburanira ko je rero niburanira reka rero nihore uwo muntu agaca yica umuntu mugaca mumufata umukiriro ubanza gute twobanza kurucira urya mucamanza yase gucura ubanza kuko niwe yamwishe ico nama ndiko ndakibwira abacamanza umucamanza yase gucura ubanza amenye yuko wakore wicaha azotegezwa kwihora yihoye rico caha cakoze umucamanza niwe yagikoze dutegerezwa rero kumenya ico tujejwe hanyuma rero yuhanye ukoze icaha ubugabishije nabandi ubugabishije abandi kugira ngo bamenye kukoze ico caha uhanwa iyo rero atahanwe bose bacabona ko ari bisanzwe ubucamanza rero nibwo buhagarariye ubumwe bw'igihugu ubucamanza nibwo bumwe kuko nta usubira gusindira uwundi nta usubira gutera umuntu kutwiwe kuko abazi ko amategeko aca amuhana none rero kuri uyu munsi w'ubumwe umunsi w'ubumwe no munsi wo kwikebuka twese tukibuka aho tugeze iyi ntambwe tugeze ko ntisubira inyuma ahubwo dutere yindi ntambwe twese nituvuge ngo saha gusa ari nahandi ndashaka kuhabona nitwa uno munsi twubahuka tukavuga ni duheraheze bijya vya kahise tubiheze duce twigira mu vyiza kandi ndabanagira ndabasabe ntidusubire gutinya kahise tukagatinya koko ntigadutinya kuko katadutinye gaca gasubira kudukwega duce dusubira muri kahise nababwiye uyu munsi ntashobora kugaruka ngo habeje ntidutinya kahise ibi byakozwe turabizi reka noneho abo byahuye navyo ababikorewe bamenye ko twese twifatanije nabo muri uwo mubabaro igihugu cyose cyifatanije nabo ko kahise kabi kakoze ko kugira twese twifatanije nabo bareme ku mutima babone ko turi kumwe gutyo nabo baca barema tugaca tugenda twese turabagenzi akahise nikatubera imbohe ahubwo kaduhi cigwa kugira ntituze dusubire twese ducire imoso rero nagomba kubahanura tuve ngaha twese tumenye ko turabana b'Imana dukunda Imana dukunde igihugu cyacu dukunde uburongozi hanyu indongozi nazo zimenye ko arabavyeyi kuko umuvyeyi ntakundwa igihe adakora iby'ubuvyeyi hanyuma bene gihugu natwe tugamburuka indongozi ziturongore zitwereke inzira ituma tubaho mu mahoro n'umutekano twese twibereye mu bumwe nico gituma nagomba gusaba abantu bose umurundi wese ntihagire usubira kuba inyoshyambi y'indongozi burya hari indongozi zibambi kubera inyoshyambi umuntu iyo bamuhaye ahantu hari amarya ukaza wumva bagenzi be bose bavuze ngo ukabura icyo wimarira ntuzo duhamagare mbere tugiye guhindura n'akabare ubu tuzohora tuja hazimbye kukura rose baba bamubwiye bati genda wibe ivyo biriho birazwe ntimutubere inyoshyambi muraza muvuga ngo renganya ngo iki kibanza ngo gihengwa biwacu ngo ntugihe bariya ugasanga kubera muri benshi mwebwe indongozi nazari nke muratamuka tunesha tugahava duhengamira ku iwanyu ukumva abakubwira ngo uru rubanza rurureke kubera ari batanu bakubwiye ngo rureke ugacuruheba nagira nsaba bene igihugu bose barundi bose ntimutubere inyoshyambi ahubwo nimuduhanure dukora ivyiza dukoze ibibi mutuvume naho tuzoba tuvukana abarundi bavume indongozi ikora nabi ntimutubere inyoshyambi kuko hari habaduhanura kurya ibiturire bakaduhanura kwiba bakaduhanura kucija gucimanza za ngondagonde bakaduhanura no kugorama ikimanza ndetse no kwirengagiza imanza hari hababiduhanura abo bose bahiduhanura nagiranda babwire bageze ngaho kuko narabonye itegeko rivuga ngo guhanwa ubutaka igiturire n'uwakiriye bazoregana gute bazi ko bahanwa bose bazoregana gute hari habantu bakubwira ngo emera urya iki giturire ngo sihuzobukiri ngo ibi byose bizoba atariho kiringo genda ukikoza ngo ntangorane gushikaho utarya igiturire bamwita umumenja murazovyumva baravuga ngo urya ngo niyo umuntu avya akanagukorera ngo ntagagukorera naho ugomba kurenganya abantu uri kumuhanura ngo urenganye abantu indongozi nagiye ndabwire mwe mwabaye indongozi mubona ni murinde kuko muri indongozi umugabo mu rugo arinda kaje ntatinya nimube abantu barinda mudatami ku ijambo abo baza kutubera inyoshyambi ahubwo tuze turabashengeza je nta muntu akinzanira insaku kuko arazi ko ntozakira nta muntu aza kunyosha nabi je kuko arazi ingene meze ese indongozi zose zomera uko hamwe ata muntu n'umwe azogaruka kubakwega kwega babakwega kwega gukorera nabi abene gihugu twese rero tugumye umutima munda uburundi buratunze bufise byose icyari kinaniranye no gutunganya iryo tunga ryacu ku neza ya bose twese tubaye abana badasakuranwa tusangira neza n'umutima uri munda iby'igihugu imana yaduhaye ibikwiye ntagire n'umwe asimba umutima kazoza kacu kari mu minwe yacu igikuru nuko twese tuba turi kumwe mu runani turi kumwe twese birashoboka kandi nshengeza ngaho nyene ndabifuriza kugira umunsi mwiza ibi mukuye ngaha mu bijane mu bene gihugu bose yo mugiye mubigira bari munsi yanyu kugira ngo twese dukore umutima uri munda tugira amahoro Imana ibahezagire.